The following video is not an advertisement. It is a testimonial provided by the farmer featured in the video.
Igama lam nguSihle Ntozini. Ndizalelwe ndakhulela apha eMpuma Koloni kwisithili saseMtantsane. Ndizalwa kwifemeli ekulinywa kuyo. Ndayithanda kakhulu into ye-farming because ndikhule isenzeka apha ekhaya. Ngomhla ka-2020 ndadecide uba mandiyijoyine. Kulapho ke ndikwaziyo ukuba ndayorejistarisha ikhampani. So we are Buffalo City Gardens ngokwe-company registration. We are farming ibhanana, itapile, ikhaphetshu, ipeppers, ne-avocados nemithi yelemon. In September 2022, ndaya kwinkomfa yaka-Agri5 Commodity Expo eyayisegqunube. I saw it advertised kuFacebook, so ndanomdla. Ufika kwampha kulaa nkomfa ndafika kukho itafile enomatshini bolima. Ndabona khona ikhuba, eli khuba lelaka Husqvarna. Qha into endayibonayo eli khuba lisatsalwa inkomo, line-injini yalo uyalistarta lizihambele. Ndadibana noMr. Ryan Fromhawk. So wandichazela ke banzi ngalaa mtshini. Ngomhla ka-2023 ke ngoku ndafumana imali kwamanye amasebe anceda amafama akhulayo. Ndakwazi uzithengela laa mtshini nge-26,000 apha eMonti eCambridge. Usebenza ngalo mtshini ke usukela kulo nyaka ka-2023 uzothi gabhu ngoku ku-2024. Umhlaba endityalayo 1.2 hectare. So ndikwazile la 1.2 hectare umlima ngalaa mtshini. Kanti ngobe ndisebenzisa amagaba bendisoyisakala kakhulu, ezinye iindawo bendinganyathela ukunyathela kuzo. So ngoku ndikwazile ukhultivator the whole area la 1.2 hectare using la tailor, and then ke ngoku iwenza izinto zibe lula kakhulu kwi-land preparation. Le tailor ke leya kaHusqvarna iyaseyiva kakhulu epokothweni because i-full tank yayo it's 4.2 liters. So at least loo mali ayifikanga nakwimali eninzi kakhulu, ayifiki nakwi-300. So ikhawuleza igcwale ngoku itanki yayo but ibe nomthamo omde wona xa iseyilima ngalaa full tank umncinci. Kodwa xa ndithathe itrektala ndikhuphe izithwentywe zemali amawaka, ndiyakwazi ukhupha i-1.5 ngesuku eliyi-1, kanti ngalaa tailor yam less than 300 ngesuku ndimgqibela 1.2 hectare. So ndingathi ke kutshiphu kakhulu uyisebenzisa, kutshiphu noyithenga because i-normal price ayo yi-30,000. I-normal price ye-tractor la yi-1 million. So asikho mfama uzawuba nayo le mali apha eMpuma Koloni because singaba bakhasayo. Ndingathi ingcebiso yam kumafama lapha eMpuma Koloni, kuni mzontsuku, siyayazi uba singabantwana bonke, akho nto sinayo but sifuna ukhupha igadi eziko. Thatha laa mtshini wakaHusqvarna because itrektha izawubaduru kakhulu irenta. Laa mtshini wakaHusqvarna uyadiska, uyalima ngexesha eliyi-1. Awuzudiska ngoku uphinde uplawe ngoku, yonke laa nto iyazenza umtshini, ushiya umhlaba wakho lafulafu. Ndingathi ke go for that tailor, it's the best machine for upcoming farmers.